twebwe muri BBN ibintu twamaze kuvuga hose ko bidakwije ibyangombwa arico gikorwa dukora twoshobora kugira ngo bisubire bize byinjire bigize fente ngo bigiye I Tanzania cyangwa muri Kenya hama bikagaruka abakozi bacu ari bo babiraba byogenda gute urumva mu ncamake baba baje bazanye ibiturire twebwe ibyo biturire ntabyo dushaka ahubwo bamenyesha makuru mugende mubamenyeshe aba bantu dufatira ibintu bakaza iwacu bagomba kuduta mu makosa yuko ubu bagarutse tuzoca dukorana na police na uzosubira gusohoka mugende ico kintu mukivuge aho BBN yagirizwa yuko igi biturire nibiki n'ubu barabandanya babivuga ngiriyo yari BBN ikivuka muri mu myaka ya 90 ubutwe nta biturire dushaka dushaka gukingira umuguzi dushaka gukingira ibidukikije ico ni kintu gikomeye cyane twe ntiduhendwa wobona gute umuntu ashobora kuza ngo dutabare ngo biriya bintu ngo byage mu mamiliyoni menshi byinjire ngo hanyuma ngo turabaha amadorari angana nuko ibyo ndi bikunda